Sanibonani bazalwane, sanibonani bafowethu. Ngiyacela nje iyabingelela iVolcano, iyabingelela iTabamlilo, iyabingelela umfundisi. Angazi bafowethu kulamalanga nginento nje yokufuna ukukhuluma iqiniso. Ngiyacela ningivumele ngilikhuluma iqiniso noma lingana ameni futhi noma lingathandwa kakhulu. Kodwa ngivumeleni bafowethu ngidlule nami, ngidlule ngoba ngiyabona inkosi ngiphushela khona. Bafowethu miningi iminyango ekhona emhlabeni yonke. Kodwa ikhona iminyango e very very much sensitive nokuthi ikhona iminyango ekufuneka siyihloniphe bafowethu egameni lika Jesu. Kuneminyango ekufuneka siyihloniphe nje singayivali noma kanjani ngoba kuye yonke iminyango ehambisa impumelelo nezethembiso kuneminyango emibili. Kunomnyango wokuqala, kunomnyango wesibili. Umnyango wokuqala uma uvula ungawuvula noma ikanjani. Okay, yoyithule iminyango. Mawuyivula ungayivula noma ikanjani. Kodwa uyivala oqaphela. Number 1 nje uyabona nje isilungu sithi charity begins at home. Ukuqala umnyango osekhaya kini. Uma uvala sengisho ukuthi uma usuphuma uhamba uthi uyoqala i-life uthi uyoqala umuzi omusha noma uya relocate ungaphumi ushaya umnyango ungaphumi uvala umnyango kabi ungaphumi ushayile umnyango phuma kahle ukuze uma kubheda phambili ukwazi ukubuyela emuva ungawuvali umnyango uthi ngoba wena sekukulungele uthi sowunemali uthi sowusebenza kahle bese uphume ushaya umnyango ungawuvali kabuhlungu umnyango uvale kahle engathi ungawuncikisa ukuze mawubuya ufuna ukuzovula umnyango uphushe uthinte ngomuno uvuleke bengisho lokho omunye abazalwana iminyango umnyango owase ebandleni lakho ungaphumi kabi ebandleni ngiyacela ungaphumi ushaya umnyango ngoba awazi la uyakhona uzowushaya umnyango uthi uyokhonza kwenye indawo uzwe ngathi akukhonzeki uze ubone ukuthi kahle kahle lapho engiphume ngiwuvalile kabi umnyango ikhona lapho ekukhonzeka khona ungaphumi uthi kwabantu ungaphumi udelelile yiko lakho ukushaya umnyango ungaphumi udelelile ushaya umnyango uthi aningazi kahle nina niyazi ukuthi mina ngiwubani futhi anginincengi nesonto lenu ungaphumi ushaya umnyango bengisho lokho okwesibili ungaphumi ushaya umnyango emsebenzini lapho osebenza khona phuma kahle ngoba wazi ukuthi kusasa lapho yakhona kuzominje kuzobe kume njani phuma kahle uvale kahle umnyango ungalwanga namabhosi wakho ungalwanga nabantu ebekade usebenza nabo ukuze kube lula ukubuya uma ngabe lapho sothi ufuna ama green pastures uthola ukuthi khona ke akusiyo lento bekade uyicabanga ungaphumi ushaye umnyango bafowethu ngiyancenga nje ngegama lika Jesu ekuseni phumani yonke indawo umnyango nouncikisile ungaphumi udele naku relationship ungaphumi ushaye umnyango ngoba wazi la uyakhona uyozikhumbule la uphuma khona noma ngabe niyahlukana noma ngabe ubudlelwano noma ngabe yimovement noma ngabe yikampani ungaphumi ushaye umnyango ushaye umnyango phuma kahle ukuze ukwazi ukubeka kahle umnyango ngiyancenga bazalwane iqiniso leli ukuthi ungaphumi ushaye umnyango ngoba asilazi kusasa lisiphetheleni uma ngabe uyakwazi ukuthi lapho uyakhona uzoba usafe sowungaphumi ushayile kodwa mina ngiyakuncenga ngiyakucebisa umlayezo ophuthumayo nalo ukuthi ungaphumi ushaye umnyango eyindaweni osuka kuzo ngoba awazi lapho uyakhona ukuthi kubekelweni ngizokhuluma ngelinye ilanga ngikhulume ngamandla esikhashana anobungozi ngiyathanda egameni lika Jesu the volcano is out ngibe nosuku oluhle.